ngicela ukunifundisa i-trick A1. Ngayikhuluma kudala lento lengathi mina indoda yami mayichita. Akunamuntu ongazi ukuthi usabeluzwana nami. Njengoba nani akunamuntu ongazi ukuthi uzwana naleyo ndoda leyo mayindoda yakho ngempela. Asisalwi manje. Ungalwi nayo ugele. We've got social media. We've got your pictures. We've got your names. We've got your surnames. Sidila nawe ngo-12. Asisalwi namantombazana thina. Hayi, asilwi. Mina vele ngiyakutshela ukuthi anginasikhathi sokurasa, ngiloke ngirasa nawe. Ukubuza ukuthi uyifunani indoda yami. Sanasikhathi sokulwela indoda. 2022, sesilele indoda. Mina futhi angiyilwela indoda. Ngidila nawe kahle. Dila ngawe ngo-12. Shaya ngesichitho. Ubonisa i-lunch bar ebusweni bakho. Shaya ngesinye isichitho mina ngihlale. Zodila nawe ngo-12 o'clock. Social media has made it very easy. Very, very easy. All I need is your picture, your name, and surname. Ngiba busy. Dlala wena ngendoda yami. Dlala ngendoda yami uzobona.